isma komeda pisa ish kona loko la la.
Howi iskisi.
Inzi malindi inameva yashaba kukutandazi.
Sanibonani khas. Imina-ke usheshaweni omusha. Igama lami ngu-Mr. Shandu. Imina-ke ozonifundisa i-maths nesiZulu. Ukuze kube khona uthisha esizosebenzisana naye. Ngethemba ukuthi ke sizosebenzisana kahle nani kulo nyaka.
Yes, sir.
Wedwa kaqala iculo sikhuleke.
Avulekile masango.
Amen, amen, hallelujah.
Kwasi nguwa makwenye la ikhiasini? Yuhu nafana? Wenu fena makwenye?
Aibu yuhu nabuga miyo.
Oh, uwa na wenda standards.
Yes, sir.
Leta la lero kwenye. Na lele, let.
Se, akona manyazo uhleze phetha u4.
Let. Later.
Ha! You shall be king. I'm going to see you.
Wait up! Land there. Hey, well, we shall have any kind of work with.
We need to be there. Now, the shards of my bed and go here.
Hey, I'm sorry.
At the letter.
Hey, well, who by Kamalako?
Kamalango, I'm not a member of Makumet.
Nanella, I've been shining, yes.
Yes. And then she's an outside. Mama, that's like doing that. Skeleton. I got
Yeah, I'm skeleton.
I don't know.
I'm going to go to the skeleton. Usho kanje?
Ya, uzokubona kuzohlangana.
Baba, baba. Ngizokuthusa kunefefati nosizo.
Hey baba, ngisenkingeni.
Hey baba, ekukhohlisa. Uzokuhlephula usizo. Ave hlephula ngelo yamjitha.
Sawubona leya.
Yebo njani?
Eh.
Now some targets was a funda like I.
Yeah, what's your ma?
I see a wrong. I believe you and Manji Sotezo.
You are a sabbat. I
am a jabula. I'm a gumnand.
Yeah, Manji, when little people saw us, they by Benny.
Oh, yeah. Tando makhelwane wakho njengoba uyithanda
wena. Ya, lelo vesi lakho liyakhuluma.
Sure, umakhelwane wakho uyabona nje.
Sile wena.
Nokuthisha.
Class. Kusukela namhlanje. Akekho umuntu ovumele ukuthi edle eklasini, siyazwana?
Yes, sir.
Namhlanje ayikho into esena esizoyenza. Singayixoxela nje ngamaholiday ukuthi abe njani. Akekho mhlawumbe ufuna ukusixoxela ukuthi amaholiday abe njani?
Njengoba ngilapha kweni uzokhuluma ama holiday. Kuningi okwenzakalile. And futhi kuningi engifundile. Kula ama holiday. Ngifundile ngabangani. Uma unabangani aba right empilweni. Kuningi ongakwenza. Nempumelelo futhi ungayithola. Kodwa uma unabangani abangekho right eduze kwakho. Kuningi okuyomoshakala empilweni yakho. Sacela ukusho lokho kuphela.
How bad? Uyakhuluma lovana?
Hayi, indoda le.
Amajikala azabu isibhedlela. Uthula nje podile inkalazi.
Akekho omunye ufuna ukukhuluma?
Kodwa wayenzani inkalakazi? Buka manje. RIP inkalakazi.
Ha! Wamunqoba sedeskini. Wamunqoba thisha.
Wakhuluma njani inkalakazi? Kuhlafaza. Inkalakazi usesibhedlele. Thisha. Wangishaya uFatima. Wangishaya.
My name is Blue. I need get a suit. A big get a chew. I'm in a candy suit. A blue. A nigga's out.
Subscribe.
And please subscribe for the Sus and the Studio. A nigga's out. I'm a fan of the boys. Hey. This is someone to my fan of the girls. You want to be.